kuthiwa timadoda zajika izinto nongena corona uyayifaka imask nongayifakile yamgeni covid awuqomatsizwa ngafa i-social distance
ayi avuna amahlaya wena yazi hey
twasemzini ngaphandle kokuthemeleza nokuchitha isikhathi nakhi la ngikhona cela uba yitombe yakho
mina
ya uqinisile umfowethu
akenjoni nani ayibona vele into enifuna ukuyiqala
kufanele udideke mntwasemzini kwenziwa yini ukuthi uma ukhumula ibhluku unetse kodwa uma uqoqsheshisa kanti futhi kwenziwa yini ukuthi igazi lekomo libe bomvu kodwa ubisi libe mhlophe
angazi futhi angidinge kwazi futhi nalento oyicelayo nje angifuni
kushaka kodwa mntwasemzini ngoba ushaya inhliziyo isicubu esingenathamba
aninginike ithuba nami lokucabanga ukuthi ubani ofuna inhliziyo yami
cela ukubuza mntwasemzini ukubuhlaselwa ibhubu uzofuna amatsha amaningi asekudeni noma uzothatha leli lodwe lilapha eduze kwakho
phela kusobala bengizoxosha leli seduze kwami
engani mina ngileyo mbode kwedinga yepini yothando
vuma mntwasemzini onge nje inhliziyo yakho siyayithumba sigwebe udili kajela
mawuthi angithanda futhi ufuna sithandane ngicela ugqume uqabula amafu
angali mntwasemzini ukukwenza lokho uma nje uzongisiza nawe ngibambele isithunzi sami mase ngigquma singangilandeli
yabona ngisazi ukufuna ngithini manje
shona kuzohlizeni yakho kodwa nguphoqa ukuthi uvume namhlanje ngoba uma uvuma ngomlomo lokho kuzobe kunginezi igunya phezu kothando lwakho nemizwa yakho
Nguye amakhanda ayishiyi.
Hayi sokubona umntu asemzini. Hey kamalami ke mina nguthobeka. Le ntombazane sizakhe ludumo kakhulu kula ma video athi focus girl ushuno khisi. Awukekeke tsizwa. Akunatshebe izambane niloko. Siqhamuka kanongoma esigodini sasosuthu.
Mina ngusecondate ngiyajabule kuba umunye wabalingisi be focus girl. Kahle ngithanda into eqondene nesintu nayo ke tenziwe emakhaya. We ushuno khisi. Yabona.
Hey gama ngibiza uphutha we focus girl ushuno khisi. Ngithanda izinto ezithithi isintu. Kinde ngibonga nokusebenzisana bafowethu ithuba lesisebenzisayo ngithangibonga kakhulu bafowethu
mina ngidlala indawo yephara emavideo nefocus girl bafowethu ngizothanda ukubonga indlela enolandele ngayo umsebenzi wethu esiyenzayo and futhi kuyajabulisa uma sizwa izincomo abantu beyincoma beuthakasela
usijabulisa kakhulu ke nokusinika amandla ukuthi thina sigcine size siwenza ngalo mfutho omngaka ukuthi abantu siyababona ukuthi bayasithanda futhi bayasijabulela into esiyenzayo
igama lami ngumzoka kadludlu ngidabuka osuthu nami ngomunye wabalengisi befocus girl focus obizwa ngomuntu wasemzini ushuno khisi umsebenzi wethu muhle kakhulu siyajabulela ukwenza kanye noza kwethu ukwenza kwethu besingalindele ukuthi abantu bengaphefumula kahle kangaka ngawo kodwa sibonela izwe lonke liyathokoza ngawo umsebenzi wethu siyawenza futhi uyaqhubeka into esithanda kakhulu ngalomsebenzi uthinta kakhulu izinto zesintu abantu bafuna into ezobajabulisa ngaso sonke isikhathi siye sabona ukuthi izinto zesintu izona ifinyelela kahle enhlisweni nasemqondweni womuntu lokho okusilethele ekutheni sisho ukuthi noma yilupho usizo olungaqhamuka singalindela ekutheni sikwazi ukuxhaseka umsebenzi wethu odludlubale ufike kwelinye izinga
ukwenza kwethu lo msebenzi ke kuncike kakhulu ekuvundululeni isintu nezizulu sethu njengoba sinjalo kakhulukazi ke njengoba thina sikhula kule ndawo yethu yasemakhaya kwenza umuntu osemusha nosekhulile ukuthi akhumbule ukuthi bihle kangakanani indlela yokushela emfuleni lesi sikhathi esendlule oleto ugagu ngathi buyiyelane nofunzo kwesinye isikhathi ngoba nami ezinye izinto bengibuye ngibukele kule tsizwe engizalayo umuntu ebhedi umfoko asibi ibishaya induku enenkosi phakathi ilwa nobhandi
ngomtapo wama video ethu atholakala ku YouTube i-channel yethu ushuno khisi nalapha na Facebook sikhona focus girl focus siyatholakala futhi